On va y aller ensemble, Nzamba Pambola.
Nzamba Pambola, Baba Telayo, Elongi na yengengelayo, Asala yongolu, Misona.
Bye.